E ko ke whakamuana ngā mahi kimi tangata a te tira rukumuana o ngā prihimana, whai muri I te tapo kōtanga o tētahi motuka ki tētahi awa I te moana a toi. Nō te pōra karangatia ai ngā ratonga whawhatitata ki te awa o te Wairoa ki ngā hiwi pae maunga o Kaimai. Ko tahi te tangata e rapahiana a ko tētahi atu I hari atu ki te hōhipera.